please subscribe and help the channel get to 90,000 subscribers.
Jama fans of the TV, it's the MTNA Finals, Orlando Pirates 3, Stellenbosch 1. I'm joined by Itatlayaba No, Chila Olikosi.
Awa, where's Tibo? Kokuqala Sithibo engifuna ukusho khona abantu abathanda ukukhuluma izinto abangazazi then bathi bafuna ukungivota out ukuthi kumafans wethu ngabe khona ngoba yikhini abantu nje abakomentayo guys kokuqala ngisuka Ramaphosa mina angifakwanga amavoti la kumafans wethu
yes
ngisuka ngemali yami la ngisuka khona ngoba ngithanda ibhola ngize la
stadium yes
so mangabe uke wangivotela uzawuvota futhi ukuthi ngiphume.
Yes.
You understand?
Yes.
Yeah. Into enjalo nje kuphela. Number two, eish, Sithibo ne? Eish, ngiyaminya Sithibo, ngiyaminya, ngiminya Sithibo. Ey kubhlungu mfana kithi.
Usuzile?
Hayi, ngisho ukuthi. Ngisho ukuthi kubhlungu. Ngicela nithule ngoba namuhla ngikhe emudini ukuphisana nabantu abanjengani. Lalela ngiminye kakhulu Sithibo ngiminyela iBhakaniya ngiminyela namanye ama team ukuminya kwami not ukuthi lama team engiwaminyelayo answembu ngale yondlela ukuthi vele angangizwisa ubuhlungu lobo ngikuzwayo ne ayi abo lento zana abo revre asinabo
yes
ya abo revre asinabo and so solo kusikhala sikhala ngabo revre sikhala but uma vele if you are not well educated njengami so ayikho into ezo change yabo if you are not well educated you are not well educated
yes
yabo unga lalela angeke uzu ubedanisa umuntu oye euj dan nomuntu ozoya nje ugcine isekhundari then uzothi bayafana labantu abafana Sithibo
yes yes yes
iquality ayifani so abo referee bethu I think ukuthi bagcine nase sekhundari angiboni ukuthi bafikile kanti bagcine primary
wabongile Thom
Yeah, hayi vele ukho revro webhakaniya. Sithibo lalela, lalela. Goal number 2 Sithibo. Bazongiphikisa ngoba namuhla babenefitile, ne?
Hawu.
Njengoba bahlala bazi ukuthi ngicela uthule Jwaha ngoba ungenza ukuthi ngizogcina ngikhuluma ezinye izinto ekubeni namuhla ngifuna nje kuba gentleman yabo. Thula.
Ukuqala times room kanami.
Lalela uzogcina lento ebalekile
ufuna ukubonga neParis ukuthi ama champion
angeke ngize ngibonge
lungile
kulamba lami ngizoshipa linye igama ngizongikubuyela linye igama
cha mashe
no maka hambe namuhla ngikhe emuntini
iwe yaphoceke ngakhona ukwina kweParis angazi ngamtshela ukhila ngathi you can't uminyele team ebuya eSpain
uguge kanje ungarobinte nje into enje
into enje
urobinte nje wo uguge kanje urobinte nje
We're watching you.
Yes. Wangishaya ngimbhekile.
Yes.
Mfethu angeke uze ushaye impembe kuyifoul ne noma bangathi ibhola maybe angilazi laba abahlala bathi angilazi ibhola mfethu bakushaye la urevra shaye impembe
yes
5 meter away la bakushayele khona uyoqala ibhola yokora urevra abhekile
yes
mbese uzoshela ukuthi uno revra
Akusure
udodi loyo.
Yes.
Awudodi loyo insila leyo.
Yes.
Cabanga lelo goal lelo lo ne. Lingenze ukuthi ngiwin a beautiful wife.
Hayi wena.
Ah. Ah, bambanga kanti. Abambanga kanti. Hayi. Abambanga kanti.
Eh, ayibona.
Mama.
Eh, yabona. Ah, ngiwin a beautiful wife yabona.
Ngomfana
ukhipha kanti. Hayi, awukahle wena, awukahle ngamakhesi.
Awukahle. Baby kiss.
Eh wena Sithibo, Sithibo. Awukhuzeke tu. Awukhuzeke. Sithibo lalela. Lalela Sithibo. Eh but
yes, Macedonia ibhakani elihleka nje. Uzoshokoza ukwina ama trophy.
Kungakho bangakucoma wena ngoba nje. babeza kithi sinje lalela Sibo, ufuna ukutshela something ne ngiyamuzwa ubaba wami uyakhuluma namuhla uzokutshela ukuthi Pirate yashaya ngithanda ukubonga ama supporter we Pirate ne the way angithanda ngakhona the way angithanda ngakhona mfethu nami ngiyawathanda ama supporter sicabana 90 minutes not ukuthi khona into ekhona
yes
yeah the way I behave ngakhona uma ngibona ngiyanibongela angazi le message bekangithulela yona that day bekayidophephi ngiyacabanga ukuthi bekalele then waba nalento zakho lalela ke Sithibo ne lapha ebholweni kube kanjena ne Sithibo
wangawai politician Olu ya try.
Lalela man, lalela Sithibo.
Ngizokukhuluma ngamavoti kuma friends wethu bakwenzekeni. Kwani into yakho yakhulunywa ama comment. Kimzimu kana mesekala uthi bethiwa uvotele
bazamukhala. Lalela, lalela bebathe
amadata phela mina sheshe changiphelela.
Okay, ubongifonela ngizokufakela amadata ne. Ya ngoba unenkinga ele nto zana ungifonela ngizokufakela amadata.
Mara asini mngani wami ngizokuvota in bangima bekuvota out mina ngizokuvota in.
Sithibo dagubi
uma friends wethu
Sithibo nje kumele ngisheshe ngicela
okay my okay askiza
Sithibo lalela mpintshami ipirate ne isikhukhune esilekile lalela ipirate ne kokuqala mina bengifuna nokuthi ngithi congratulations ku Stellenbosch
why
ilalela ku Stellenbosch
why
bekuyi first time ukuthi sifike kuma final uyanga understand
we
MTN 8 mangabe uyabona bathi mina angilazi ibhola but mina ngiyazi ukuthi i Stellenbosch bekusifika kokuqala ngqa ku lentuzana ku MTN 8
yes
uyo yogugula yokuqala le woza lapha kane woza la uzohlaziseka ukuthi awulazi bengithi congratulations then ngithi kubongile Tom congratulations ukuthi athathe M108
yes
ayoyibeke Orlando
yes
ngiyambongisa
yes
yeah yazi la ngamthola khona ngamkhahlela naseyibunu ngoba leyibunu zam the way zibhlunga khona ngenxa yakhe ngamkhahlela nayezo lamapeni engiwazwayo ngoba uyanginyanyisa
ungamkhahleli ezi
ena ndoda ungabeki ngaleyo ndlela ngisho izinca zami manje zibuhlungu ngokuminya ngenxa yakhe yabo maceda niyowinisa lele ntuzane ukuthi yele
so ngamkhahlela izinqa
naye ezwe le pain engiyizwayo
wabongile Tom
ya ngoba ndoda yo mawuthi
la referee mbani referee wa
mbuze ya kila tunambuze
kade ndivula ukuthi abongile Tom we Pirates kanti we Chiefs u referee mbani
bafa kudala abasekho dala bafa ngasekho no
man of the match
man of the match no hayi awuthomo yena uthatha ikhapu nje kuphela but man of the match yabona intwana encane yabona man of the match nginika intwana encane
Mfukeng
ya Mfukeng hayi yabona le yantwana bafethu umona phansi nje last down le yantwana iyadlala bafethu iyadlala so umona phansi no mina ngiyathanda ukuthi abafana abancane abanetalent sibanikeza umdlandla akusho ukuthi makadlalela iPirate kumele ngimgceke ora kanjani but le yantwana leya iya performa mfethu so ngiyajabula the way iperforma ngakhona and noma ngayithola endleleni angeke ngize kube namahloni ukushuda nayo ukuthi hayi pagani ayo lento zangu ngoba izophelela ku Chiefs
why iso sa ku Chiefs
yeah
ngiyabona ku Chiefs
yeah yes
athuke nguza ku Chiefs
shayela izandla bayemncoba
ukuthi athuza ku Chiefs
hayi manje udlala kahle
simshona
ku Chiefs siyabonga mngana myakwazi
athuke ku Chiefs
yabona unezo lokubona siyabonga
uthi sele ngiboshwe sifike kanga ku
yeah no I am just in a
streaming
hayi streaming
so mfuke will never go to Chiefs
yabona in our days andibona ukuthi khona umdlalo omncane onomdla ukudlalela iKaizer Chiefs
emadoda
uthime ngadlala iChampions League uthime ngadlala iChampions League
esithibo
ecina nini Chiefs ukudlala
yabona usomizi manje Usomis, Usomis, Lalel, Usomis, Mela Chabul. Now, Mushefa, no boy. Usomis, Mela Chabul, now Baba.
What's that? That is sense.